Eu?
Shabiki zangu, chimamatira na wala sichedu changu.